Kwa alibe chiswango, ichi luobului ne chalo cha Zambia. Ukufumiapo ukuchetekela, ukuchinchintilo wuyantanshi mufiabunonshi, ukulengo wupina, no kubulu omulinganya kukulilako. Ichi chiswango, chituati ama fisakanwa. Kabili, akabungwe ka Anti-Corruption Commission, ka pangilwe kukuba ka solwe solwe mukulwisha ama fisakanwa aya mutundu onse. Akabungwe ka Transparency International, kalondolola mafisa kanwati yaba kubomfya bubi bubi amaka umuntu apelwa pakutila ainonsho mwine. Amafisa kanwa kuti yaba munshile shapusana pusana, kabili kuti ya sanshamo imititile pamongei. 1. Ababomfi babuteko ukulomba no kupokelele ndalama pakutila babombe milimo imo. 2. Wa politician kufufunkanya ulupia lwachintu wingi, nangu kupele milimo, nangu ifipangano fya kubombe milimo, kulivalia aba pele chipanichabo ulupia, aba nabo nabalupwa. 3. Utuampani ukupela abalashi ulupia, nefya bupefimbi pakutila bapelwe umulimo uwalupio lwingi. Mumafisa kanwa, mula fume fya vipa ifikuma ama politiki, imi ikalile ya abantu, ifilengwa na lesa, nefya bunonshi. Kuti yachitika ukulikonse, ukusansha muuli onse, mubu mfisolo no kupokelelwa kwati chintu ichisuma. Epo waka wungweka Anti-Corruption Commission kailanga ulukula. Impalume Yesu ya pelwa maka ya kuchitefi ntupamongefi. 1. Ukuselula, ukupokelela, ukuafuilisha, no kutwala kuchile imilandu ile tunganishiwo kutila ya mafisa kanwa. 2. Ukusabankanya kuchintu bwingi, ubusanso bwaba mu mafisa kanwa no kuchinchisha abantu kutungirila ubulwi bwakulwisha amafisa kanwa. 3. Ukubikako ubwanshiko ubwakuchinchintila amafisa kanwa. Na 4. Ukuchitefili fyonse finga bomba pakutila ififintu fitatu twalumbula finga chitika. Amafisa kanwa tayawama. Kuti mwaiposa mo muli ubulwi ukupitila mkuseba fyonse ifyo muletunga nyokutila maafisa kanwa. Kukabungwe ka Anti-Corruption Commission pali namba ya alamia 5980 atemwa ukutuma email kuli akakabungwe ukubomfya akeala info@acc.gov.zm. Pakutila ifintu fiwame ifya kuma ama politiki, imi ikalile ya abantu, ifilengwa na lesa, nefya unonshi, ifilenge mi ikalile ya abe na Zambia ukuwami na kolelo, ukuchile ifyo yali mailo, umulimo waka wungwe ka Anti-Corruption Commission, wali chinda mechi na chine kuchalo cha Zambia.